OKFM 101.7.
Okay, 101.7 studio busia fo ya tena se wade a chie bi adwumade mu abono sia pa hosima aduonum pepepe ene ye bosome ne da atoso aduonu enkonon bosome mi ansa fie pini aduonum yenu eda ne ye benada Tuesday 29th March 2022 in the year of our Lord ofeme wade akwa wasame ngo Kwame Nkrumah Tikese me morning show president of the land for bible ni engengan ebra Yeshe jumedie yi asye. 1 Samuel chapter 10 verse 1. Ediba. Samuel ngumedi nkain. Etre edu. Yimu bakon edi eba. Yentiyo nyanko pansem. Ena Samuel fa angutwa. Shiegu netifi. Na wafe na no kanse. Enye sra. Na euradia sra uwe esi. De japadie so hene ne nkrofuo Israel so ana na wobedi awurade nkrofuo so hene na waje won afi won atamfo a watwa won ho ahia no ensem na yeibe ye nsenchene ama wo se awurade asi wo hene wo ne japadie so kase amen sabre no na onyankopon se obesi Saul hene Kaneno na wahini ni Israel. Na enso omani pese hunamu femu no. Wobenye wobia. E womuso nyankupo wa odie. Na enso wobenye wobia wobedi wansu hini. A ne enye wanyamepe. Inti euradisma na kuwa Samuel. Se onkwa srasole ngu insini hini.
Anopei
o se me mebo wa manie se divine anointing bi ba a ebe ye nsakraye a ebe ye wogie a ebe ye nkuranhye a ebe dane niamani afirawre ho makwa ni gie mu ebe dane ohia no e de aba ye sikapemu sikayemu ebe dane yare no aba pomudin mu wa se me mo wa manie se divine anointing bi eba Was it na somewhere found to a sheer gunetifi? Ano pay a radin shrow, a radin shrow, one of pay. Nanya, will you be ever? I will see a quino, a radin pejan man in fat embra. Was it an offin? I no can say. And yes, son, a radia slaw was sin a japa dear so hine, Ninkrofois, Israel so hine, anna. A dear no, I know. Somewhere who no say. E won wonu na di enwo egu Saul so de nanso honwo mo famu no onyankopon divine direction ena wo ye sadie no sadie beye a onyankopon tumi e ba be hye Saul mu no de di wo man ne so sadie beye a onyankopon ho den e be ba Saul so na de onyame pese o ye mane man no waye Sadi ebe ya anamontuo biya wa hini nube tuo no. Ebe ya anamontuo edi yedie prom ye adoye nkulimdie ebe bawama Israel fo. Wasina ube di nkwafuwa so hini. Na waji wafi watamfuwa wachwa wongwe njine eshiya nensem. Wasuma amesame nkanchira wuse wube di nkuni mwati. Wube uye se niya esese uye nkwati. Adom no beba se de sese ba no wate yare ya beba wore nku wate ene ma be koyi ama wate enti e ma wore ho anopai awurade se that divine anointing no what the better no wa se ubedi watamfo so wo bedi yare so wo bedi ohia so wo bedi ababre se so e wo bedi ekom so wo bedi awre ho so niema wo ye nyinara no ebe ye ye onyankopon e de nsa ka wanopai wo yare paso a woda no adwuma a wo kope no aware a wo wo mu no ebusu a wuti mu no adwuma a wo ye no onyankopon e hira wanopai fagidi de na kase megetum I receive the anointing in Jesus name kase amen yekin kai If you first Samuel chapter 10, verse 1 to 3. When you go past him, Adumunti, Amen.
OKFM 101.7.